turi mu kwezi kw'icyenda ukwezi kudasanzwe ku kwishyira hamwe ry'ubumwe bwa Afrika kubera uku kwezi kw'icyenda kwafashwe n'ubumwe bwa Afrika nk'ukwezi ko kwihanganira ababitwaza ibigwanisho batabifitiye uburenganzira ibigwanisho bito bito nk'uko bavyita mu Gifaransa des armes de petit calibre nibaza yuko ariko umuntu yovyita mu Kirundi ibigwanisho bito bito bicira umuriro iyo ngingo bakaba bafashe ingingo yuko abo bantu bitwaza ibyo bigwanisho batabifitiye uburenganzira ko bobaha ukwezi kose kw'icyenda kugira ngo bashobore kubitanga ariko bidafashe nk'uko mengo ni icyaha bakoze yuko batokurikiranwa n'amategeko ariko rero nk'uko umugwi uvuga yuko ukoshakisha mu bijanye n'iterambere hamwe n'ubumwe bavuga yuko kugeza ubu naho iyo ngingo imaze imyaka ibiri yuko atara kimwe bisa nuko irashika ko kubera ubusuma bukogwa bukoreshejwe ivyo bigwanisho nyene canke abakenyezi bafatwa ku nguvu bafashe ku nguvu nabitwaje ivyo bigwanisho canke n'ubundi bugizi bwa nabi ari bwinshi bukiri bwinshi muri Afrika ngo bikibonekeza yuko amareta ya Afrika ko iyo ngingo batayishira mu ngiro ko batayifashe nkama kugira ngo bagire ico bakoze ngo ivyo bigwanisho bishobore kuva muri abo banyagihugu hama ayo mabi ngo agabanuke uwo mugwi uvuga yuko ugira amashakisha uvuga yuko hari n'amashirahamwe adaharanira inyungu za politike canke ibinyamakuru nabone ko ataco bakoze kugira ngo iyo ngingo ishobore kumenyekana kugira ngo abo bitwaze ibyo bigwanisho bashobore kubisubiza none iyo ngingo yomarira iki ibihugu vya Afrika na cyane cyane ibihugu byo muri aka karere k'ibiyaga bigari ibiyaga binini aho bavuga yuko ibyo bigwanisho bishobora kuba ari byinshi no kurusha ahandi iyo ngingo yomarira iki ibihugu nk'u Burundi kugira ngo tubiganire uno munsi turi kumwe n'abatumire babiri François Bizimana ari umunyamabanga w'uruganda rw'amakuru muri radio Inzamba Gatika kawe mwaramutse François
mwaramutse kandi murakoze kudutumira
wakoze nawe kutwitaba turi kumwe kandi na Gervais Nibigira ari icegera cy'umukuru w'urunani rw'abarundi b'intungane mwaramutse
Frank mwaramutse kudutumira
wakoze nawe kutwitaba nkaba ndabaye nsubiye kandi kubaha ubwakeye nsubira no kubaha ikaze muri iki kiganiro kigira ica 96 cha Club de la Presse François Bizimana wewe umengo ushobora kuba warakoze cyane kuri iyi ngingo yitirirwa ukwezi kw'icyenda yuko ari ukwezi kurekurira abafise abitwaza ibigwanisho batabifitiye uruhusha mbega iyo ngingo ivuga iki
Frank nk'uko uje kubivuga ni ngingo canke amasezerano yabaye hagati y'ibihugu aya masezerano aba mu 2017 no kuvuga heze imyaka ibiri bafata ukwezi kw'icyenda nk'ukwezi kw'ikigongwe kugira ngo abantu bafite ibigwanisho batabifitiye uruhusha bashobore kubitanga gushaka kwabo kandi badaheza ngo bakurikiranwe n'amareta barimo no kuvuga ubutegetsi buba buhari muri ivyo bihugu bitandukanye ivyo rero baragiye hamwe baravyumvikana ko ibihugu byo muri Afrika ndetse ari muri gihugu cacu kiratera ko umukono n'ibindi bihugu byose birumvikana yuko baravugana yuko ibigwanisho biri mu bigwanisho bituma iriguriro ry'ibigwanisho bito bito birimo yagihugu bituma hatabitera mbere bituma haba ubwikanyi bituma haba ukugufata ku nguvu bituma haba amabi yose abashoboka ahanini bakabona yuko afate kuri ibyo bigwanisho niho rero byagiye hamwe biragira biti reka turabe ingene twogira ukwezi kw'ikigongo turabe ko mu migwi ifise ibigwanisho cyane mu bantu bafite ibigwanisho batabifitiye uruhusha turabe yuko boheza bakabisubiza ibyo rero urundi ko kwezi turimo ariko rero ikibabaje nuko iyo ngingo itari kirakurikizwa ngira tuzaza kubivugana mu nyuma
mugabo tukiri ngaho uravye ivyo bihugu byashize ko umukono kuri iyo ngingo mbega byo ari ibihugu byose
uravye bavuga ibihugu byo muri Afrika kuko nishira hamwe by'umwe bwa Afrika inyo African urumva niyo iri hejuru yavyo kumvira iri hejuru yavyo no kuvuga yuko nta gihugu gisigaye inyuma kuko ari ingingo isohogwa na inyo African ingingo isohogwa n'ubumwe bwa Afrika no kuvuga yuko umwe bwa Afrika bagiye hamwe barasinya barumvikana yuko iyo ngingo ijeho kandi ishigwa mu ngiro ari nacyo bituma cyaba turuko kwezi kwa nyakanga ariko gucenda kugira ngo abafite ibyo bigwanisha batafite uruhusha bashore kubisubiza
mbega no kuvuga yuko nkufashwe mu yandi mezi ataru kwezi kw'icenda arabihanirwa ariko ari kwezi kw'icenda bose bashobora kuza akabitanga mugabo ayandi mezi bagiye kubitanga bashobora gufatwa
erega burya Frank ni hamwe nyene ibihugu byo muri Afrika bidakurikiza amategeko umuntu wese yo yumvira ati jenda keneye nari muri ibi mwagashatse kubivamo ndashikanye ndishikanye uko ushobora kubivuga ati ndishikanye ndashikanye n'ikigwanisho iyo ndyo rayivuyemo ntandayikoresha mu kwiba ntandayushangira gute agasaba imbabazi ibyo bihugu byategerezwa guca bira umuntu kamukurikirana kavuga ati umuntu yarize yishikana rika tumuhe ubwo bwigenge bwo kwidegembya kwiwe yitegembye mugabo bamukurikiranye hafi ubukiye bwe barabyo uko kumbura toba gitanze afise yindi mvo bakamukurikirana nawe akaraba yuko akabangadira uko igihugu kiba gifise abantu bajeje mu waro gera ku mutumba mu mazone mu makomine mu ntara urumva umuntu ibyo byose ukurikirana kandi byokoro ibyiza rero nuko ahubwo ayo mareta iyangaje ayo mareta avuga ati twe tugadushira ingufu muri iki kintu cyabaye uko ibigwanisho cyavuga mu nyagihugu rero bavyemeye nta ntacyo buza bitava mu nyagihugu
François ati ayo mareta ni ategezwe gufata ingingo yuko yo gukora kugira ngo ibyo bigwanisho bishobe kuva mu banyagihugu ariko siko bimeze mbega ubiravye Gervais nibigira wibaza yuko ayo mareta kubera iki adafata ingingo yo kugira ngo akore ibishoboka kugira ngo ibyo bigwanisho bive mu banyagihugu
urakoze Frank bambaye hano kubera iyo ngingo yaje ari ingingo imeze neza gose kandi yo gushima ariko rero gituma bitava mu banyagihugu kubera iki nibone harimo inyungu inyuma y'ibyo hariho inyungu zari kubitegetse no gutandukanye hariho inyungu kandi zo umuntu afite igwanisho hari inyungu kandi zijanye n'ubutunzi kitu muzosanga rero uyu munsi kugira ngo iyo ngingo ije mu ngiro biragoye nabujya atangingo mperekeza ziba zashizweho n'ubumwe bwa Afrika rero uyu munsi kubona hatariho ugushaka gukomeye kugira ngo habe gusubiza ibyo bigwanisho kubera hariho bwa mbere kutigisha abanyagihugu cyangwa abenegihugu ngo bumve ineza y'uko kwezi kw'icenda uyu munsi biravuga ko tumwezi kw'icenda ariko haheze amezi benshi ntibabizi hari abasanga n'ababizi nabo nyine kandi badashaka gushyira mu biro kubera bafisemo inyungu fate nk'ubu munsi hariho imigusanga ifashwa ihabwa ibigwanisho na leta mu bihugu bitandukanye nibaza ko uwo mugwashyizweho na leta dufashe nk'umurundi wacu badashaka kuvuga ngo dore ryabonesho twaba ntibishoboka nta muntu yemene igihute bisaba yuko umunsi rero hoba ingufu zidasanzwe cyane cyane ingufu z'ubushaka bwa politiki kubera ahandi hoho abanyagihugu kenshi baba uko leta ishatse kubamera cyo tumuye umunsi hariho abarwanyi b'abantu bafise kugira ngo babeho abantu babikoresha mu kwiba canke no mu kwica kugira ngo baronke inyungu nyuma y'ibyo ariko bizuko bashaka kandi kugira ngo baronke bashike kubutegetsi
ayo mareta nyene uri kuravuga niyavuga yuko ikintu cya mbere agendera ko ari ugutunganyiriza abanyagihugu na cyane cyane kubaronderera umutekano umva ibyo bijyanye
yego mu musanzwe leta igejwe umutekano w'igihugu n'abanyagihugu n'ibyabo niho niko bisanzwe mu mategeko niko meze hose ariko mu ngiro niko meze mu ngiro none nta mareta umunsi usanga ari mu bahungabanya ateka zina muntu nuvuye ko umunsi rero hariho le principe tuvuga yuko ari ingingo usanga ngenerwa ko rusangi ariko kugira ngo bije mu ngiro kiba ikindi kibazo kubera hariho umunsi yemegwi ibihugu irimo ifasha ubutegetsi kugira ngo burambe nayandi usanga umunsi iyo migwi ifasha cyane cyane abayishinze hama kandi menye yuko bigwanisha benshi bikora muri Afurika njyakora muri Afurika urabizi inganda z'ibigwanisho muri Afurika si nyinshi rwose ariko uwo muntu agurisha ibyo bigwanisho bito bito nakwana na leta nakwana n'ama muri leta mvuga ko umunsi rero harimo rero ni ikibazo muri rusange umuntu yo kwigira muri rusange akaraba inyungu y'umwe kumugwe uyu n'uyu cankuriye
mbega ko bavuga yuko uravye nk'ukuntu amashirahamwe yigenga amashirahamwe adaharanira inyungu za leta baravuga yuko n'ibinyamakuru yuko bitigeze bitakoze ibikwiye kugira ngo iyo ngingo imenyekane mbega nko ku mashirahamwe yigenga adaharanira inyungu za politike byo barivye
zina gatoyi kubera nk'akarero ari wacu mu gihugu cy'u Burundi hariho amashirahamwe ajejwe guhimiriza abanyagihugu gusubiza ibirwanisho muri kano karere ndazi ko amashirahamwe hari kandi amashirahamwe n'ahari arasemerera nta nyinga afata mu bisanzwe hajya amashirahamwe abashirahamwe yadahanira ibibanza bya politiki icakora ni gusemerera no gukebura gukebura leta ariko si abantu bafata ingingo cyo tumubona ku bw'iwacu nk'amashirahamwe ibirwanisho turazi ko hari inkorabara mu gihugu tubasaba yuko ibirwanisho byova hamwe tubasemerera tuvuga kuti ba abanaba bahaye ibirwanisho umugwi n'uyu ariko hatabaye ugushaka kwa leta cyane cyane leta niyo ibazwa ibyo ubwa mbere cyezwe mu dusemerera amaradiyo ne aravuga ku maradiyo avuga amakomunike akavuga amatangazo akavuga
mukavuga uko kwezi ku 9 cyanke mu bivuga muri rusangi
kesi mu byo dukora kesi cyo amari buriga mu bisanzwe no kwezi n'ukwezi kutasanzwe cyo tumubona ni umunsi waje ngaho kugira ngo dusemerere basubiye kubyumva natagwa ariko ndinga cyaje imbere hataba cyari kure hatabaye ugushaka kwa maleta atandukanye yo muri Afrika
François tudafatiye kuri uyu munsi aha turi muri studio turiko turavuga ico kibazo baranavuga yuko n'ibinyamakuru bitagize bidakora ibikwiye kugira ngo iyo ngingo imenyekane kugira ngo abafite ibyo bigwanisha basho kubitanga mwebwe mufata yuko abamenyeshamakuru n'ibinyamakuru yuko bakora ibikwiye kugira ngo iyo ngingo imenyekane
twe ku ruhande rwacu muri radio Inzamba twarakoze kubijyanye no kwezi turagira itangazo ryashyizwe habona n'ishyirahamwe risanzwe rikurikiranya hafi rigwanya yani amahoro y'igwanya ikwiragizwa ry'ibirwanisho bito bito mu banyagihugu rero twarabikoze muri radio iwacu ariko ko twese amahirwe tukabikora siko ahandi hose byagiye birakogwa siko byakozwe kuko twasomeye ibinyamakuru turumviriza amaradiyo y'i Burundi turumviriza ibinyamakuru by'i Burundi urabona ko atacyakozwe ntacyakozwe n'ukuri kandi ibinyaho biva hose ni kuri bwa bumwe bwa Afrika bwa Afrika no kuvuga bwarashyizeho amategeko umwe amategeko ari yo amategeko y'ikanganyuma n'amategeko ari mu nzani mu nyandiko gusa ibintu biraho onye baravuga ngo ukwezi
ibintu biteza kwiga
ukwezi kuraho onye ngo reka tuyibutse yuko ukwezi twakumvikanye ko kuba kw'ikigongwe ku bantu bashobora gushikana ibigwanishwa kushaka kwabo kandi bazengwa akurikiranwe ariko bigaherera ngaho onye niyo mvuga uti nta kintu byo nabonye do speciale ikintu kitangaje ubwo bwa Afrika bwo vuga ngo bwarashizemo ingufu ngo bikobura kurikirana ngo burabe yuko ivyo rwanisha bikobura kugwa mu manyagihugu uno munsi mu Burundi nta hantu namwe cyo kintu ko kiravugwa uva birateye birateye ubwo banagahinda ari kintu wumva ko kuko ibigwanisha bamwe byo mu manyagihugu hagwe ibigwanisha byosubizwa n'ukuri iyi Afrika yacu yobamwo amahoro akarere kacu kobamwo amahoro ariko urumva nuko hari abategetsi bamwe bamwe bakibona kugira ngo babeho kugira ngo ubutegetsi bwabo burambe bategerezwa gufata bagashiraho ibyo bintu byose kugira ngo abantu ahubwo bame bari ko barakomera amashi n'agahingo kaburetse gatonya bakoma amashi bagira ngo nabari ko barakomera amashi abo bantu ari bunyene bari ko barateza mu mutekano muke
none ako gacerereka ku mwe gwa Afrika ko bakava kukupi
erega amateko menshi nkuza makungu nawo n'izi by'amategeko n'amategeko bikanganyuni baravuga ibintu bigabigahira bakavuga ngo n'umunsi mukuru ngo hariwe kugwanya ibi umunsi mukuru bikibuka ko ari umunsi wageze gusa ubu turi mu kwezi sino umunsi umwe gusa ubu n'ukwezi mugaba atacu atashikwa kuramara uko kwezi no kugeze hehe nzigeze mu tariki 7 batari 6 urumva nta kwezi ko kuragenda ubuzuca mu tariki 10/15 atumva atanagire na dream yasubijwe tuzi nibigwanisho biri mu nyagi uko amakuru dukora kenshi turakora imbonera kure ziriko zira nk'akarondo ko fatira ku Burundi imbonera ziriko zirakizura zifite ibigwanisho ibyo turabikora turabiza abantu baduhaye makuru urumva ni ibintu biriho ataragaze shwa rumuri mugabe yumviye gushaka uno munsi atano uvuga ati n'urusase rumwe basi gwasubijwe urumva ni kibazo kiraho nuvuga rero ko ubwe bwa Afrika bwategeza gushyiramo ingufu imwe iboneka ibigwarisho kuva mu nyagihugu byaterambere rikaza ibintu byo kwabantu bariko barahunga bahunga ibigwanisho nyene amabakugwa n'ibigwanisho abantu bose mu gihugu haba amahoro habiterambere
ubwo urabona avuze ibintu bijanye no guhunga aho bavuga yuko ibyo gusubiza ivyo bigwanisho bijanye no kuniterambere suko nyene abo banyagihugu bataronka umwanya wo kwicara hamwe kugira ngo biyumvira imigambi bashobore kurima bashobore gutera imbere ubwo si cyo bavuga yuko byo bihuye niterambere
te musanzwe ahantu hari bigwanisho ntatembere shoboka kubera uyu munsi ahantu bigwanisho hama intambara hama ubwoba mu banyagihugu bivuye ko rero hamwe igwanisho byo mu banyagihugu ho biterambere mvuduko iterambere kubera ho bakwimvira kubaka igihugu kubaka nibako rusangi ariko uyu munsi umuntu arantibuca kubera ziko mugenzi we cyane nk'ubabana hafi afisigaho nshije washaka kumwica cyangwa sanga ejo ashaka guhunga kubera tazi ingaruka mbizi zoba ejo kwicyo iganisho gifise naka cyane bahaye umugukanaka cyo tuma rero umugwi wasabye yuko hoba gukorwa iganisho mu bihugu ngo haziterambere byaje gose kandi bigwaje hano rero kinacho bigwa mahera kandi mera keshi atangwa nigi abamu mwanyi gutanki akaba muri mu gihe cha leta umva yuko umunsi rero hamwe ubanisha jeva manyagihugu ho aya mahera yo yagubirwanisho yokora ibindi yokora mukubakana nkone mvuze inyakuru rusange cyane cyane bagatekanikwa kandi musanzu cha mbere tambe rya mbere ni umutekano mutima hanyuma gusesekarira muri rusange ahantu basanzwe baba gituma ari rwanisho rero byuva n'igihugu ariko rero mbere n'abacaye kuri gusa kubera iki nk'uko navuze kare nta ngingo mperekeza zira zafashwe n'umwe bwa Afrika kugira ngo uzoba igihugu kizoba kitakurikije iyo ngingo kigire ico gitinya uyu munsi nk'uko itekuriye hajya rizovuga mu kwezi kw'icenda hari n'imyaka yindi ariko yabarini wati uyu mwaka tubwire mwebwe igihugu cyo Burundi cyangwa igihugu cha Cameroon cyangwa igihugu cha Republika ya demokrasi ya Kongo tatubwanisha bino kunuko nuko twabiturihigiye ikinye ikinacho kandi rero hariho ubwoba bwa abantu bisubwanisha eje nasubwanisha mega sinza vumwego nabe sinza heba leta ifata nabe aba banyu bazomuna gute bwo kumusebisa yuko aba inyigisho rusangi kugira ngo abanyagihugu bumve yuko tuzigwanisho ari kuneza yiwe n'umuryango wiwe cyane cyane hamwe n'igihugu akino rero kuba kwigisha bidasanzwe
murakoze cyane reka nibutse yuko muri ko mukurikirana ikiganiro Club de la Presse ikiganiro cy'urunani rw'amaradio RPA n'inzamba inzamba agateka kawe hamwe na television Renaissance no busi tukaba turi ko tuyaga ku ngingo yafashwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika aho bavuze yuko kwezi kw'icenda mu mwaka kwezi kose kw'icenda ari ukwezi kuko abafisi ibigwanisho batabifitiye uburenganzira ko bo bitanga kandi ntibakurikiranwe kugira ngo rero tuyage kuri iyo ngingo turi kumwe n'abatumire babiri Gervais Nibigira w'urunani rw'abarundi bintungane hamwe na François Bizimana umunyamabanga wa uruganda rw'amakuru muri radio Inzamba agateka kawe reka tugaruke aho nyene Gervais tugumane nawe mwavuze yuko ubumwe bwa Afrika busa no kumengo nabwone ntibwitanga kugira ngo abareta yuko yumve yuko ategerezwa kugira icyo akoze kugira ngo ivyo bigwanishe ivyo mu banyagihugu none iyo ngingo itegezwa mu bisanzwe kujana n'amafaranga irakenera amafaranga none umwe bwa Afrika bwo bwaravyumviriye na cyane cyane ko tuzi ko ibihugu bitari bike bikenye muri Afrika
ibyo bisanzwe ngingo mu gihe kizaje mu kigega kubera ibihugu sanwe uyu munsi bifite bashaka ishaka gushaka ko ugarisha byo banyagihugu ariko bakabura ubwo buryo bwo kugira ngo itumwe ngo bashye mu ngiro kubera ejo hagize umuntu asubiza ibigwanisho hakino yuko haba nkinshi mbusho bashaka kuba umuntu yarasanzwe amazi myaka dufate 10 atunze no kwigwanisha ejo ni yakizana no kwezi kw'icenda bakino ko umuha basi n'ingere yobaho kugira ngo barondere nyine asubiye mu buzima busanzwe kubera hari mu buzima budasanzwe uragiye mu buzima busanzwe cyo tuma rero leta hamwe yose abwo buryo muri mu bwa Afrika hamwe babutenganije buri mpera gose kubera ingingo yose keshi kandi kibaje no kubesa keshi ngo zifatwa badashiraho uburyo bukwiye kugira ngo zije mu ngiro nasanga uyu munsi hariho nka nk'ibigega bindi usanga bijejwe kubaka inzu rusangi muri Afrika bose usanga ibigwanisho ari byo bituma haba umutekano muke mu bihugu byinshi ntibimvice igiga cyo tumenye bazi uko rero imyuga zoje mu ngiro neza bokwimbira amwe batacumije cyoshingwa kandi amahera akava mu mareta yose kugira ngo bashyire hamwe ashobora gufasha ibyo bihugu kimwe cyo nuko nifama ati kuboneka uhobaho n'amareta y'amareta yocagira yohurumbira ayo mafaranga kugira ngo mazi yuko amahera menshi n'ayo mahera yakenera amahera yinjiye mu gihugu n'atubaje mu gihe cya leta mugabo ashobora gufashisha gufashwa kenshi haza amahera y'agaciro yashobora gufasha ibihugu gutera imbere kumutambira ku iterambere jana nuko hari umutekano
ariko rero umuntu ashobora no gutinya nuko ashobora kujya mu mifuko kandi yabamwe bamwe
ehe twamenyere yuko ibyo gutunganya neza ubutunzi bw'ibihugu bya Afrika birashagoye kubera dufise akaboko ka karekare ariko niba dukobizohera
François uravye n'iyi ngingo yafashwe ubona yuko naho byo umuntu yovuga ati biragiye mu ngiro abari bafise rwanisho tanze ubona yuko nabandi bashaka gusubira kandi gusubira kubirondera kugira ngo bashobore kwibeshaho kubera ngira ngo hariho izindi ngingo ibindi byo kugwa kugira ngo ako kantu ko kurondera ibirwanisho kave mu mutima w'abanyagihugu
ese Frank twagira imana basi n'izo bya mbere bigatangura bikava mu nyagihugu tukabona ko habaye intambwe yuko ibi bimo nyagihugu unye bihavuye bitanze kugushaka kwabo bikahava kuko bibereze ku iyo tugeze kuri ugo gwego iyo abanyagihugu bavuga bati twe turabifise reka turabitanze tuzi kugera kuri ugo gwego nukuva yuko abo bandi bo kuyumvira kuvuga ngo reka ngo dusubire tuje kurondera ibigwanisho dusubire hahandi dusubize igihugu hahandi nukuva yuko ni igihugu coba kitakurikije ibyo cyategezwe gukora nukuva yuko habaye iryo subizo ry'ibigwanisho nimo tuba tuvuga hoca haba ingene haba ingingo mperekeza izo ngingo zotuma ahubwo abantu bagira bati je nzo soko twigwanisho naco kimariye kuko twaze n'abatunze ngo kubera ngo ibigwanisho ngo yagwanya yagize gute yarishe wishe we yamarika ricuze gituma yishe urumva urumva rero ikiza nuko turonsiyo ntambwe bikava mu nyagihugu akasura akaba umutekano muri izo bihugu bya Afrika nduva yuko ibyo bihugu byo nyene byoca biraba ingene bishiraho nyabona izindi ngingo merekeza kugira ngo ntihagire ahubwo abanyagihugu basubira gufata ibyo rwanisho
zoba ari nkizihe
izo ngingo tubivuga nokuva yuko erigana kugabanya gashomeri nkiyo ni ingingo ya mbere kugabanya ubushomeri mu gihugu kuko bano buhunye abantu bose igituma hari n'umutekano muke muri ibi bihugu abantu bose mu mutwe wabona yuko kugira babeho ari kujya muri leta ubona kugira babeho ari kunigenera bya bibanza cyo muri leta utari muri leta umenga bakumiriwe umenga batawe umenga bagize gute nazi jambo na kurezi wacu naho tutazivuze ko cyane gose tuzi ko dufite ibigwanisho kandi babihawe nabo nyine babeshabesha ibyo twakwita kumanipira babeshabesha kubera abona yuko atacu bafise ubu rero afite nuko aho banyagihugu nyabona bo buraba bakitaho iterambere ryabo bakarima kuko umaze kuvutijewe nzojya ruko nishe utojya ruko wishe nyene urumva yuko nta mahoro zova turose mu gihugu nta mahoro zopfa bonetse ikiza rero nuko ibirwanisho ubifise yo bitanga uko nuzenya umwe bwa Afrika bwabitangaje ugashiraho nuko kwezi kwa nyakanga cyangwa kwezi kw'icyenda kugira ngo ibigwanisho ubitanze ntaheze ugakurikiranwe ibyo rero byari byiza cyane gose hamwe ubwo bwa Afrika bwo bishiramo ingufu bukabwira nibwo bigo bakaba akabogo kubikurikira gukurikira yuko ibyo bintu biko birakogwa kuko ngo tubona yuko umwe bwa Afrika bwaravuze biri mu bitabo gusa biri mu mateka gusa ariko ndaka takirukira ko wabwira ngo ibyo bintu bize bije mu ngiro
Gervais wari wabivuze wasanu wabivuze mbega iyo ngingo ije ikashigwaho igakurikizwa ntubona yuko yoba iriko yica inyungu za bamwe bamwe cyanye umuntu ntibavuga yuko kubona ibigwanisho bihari bituma hari amareta nko mu Burundi bituma leta imeregwa neza ikavuga iti nico cyo tuma ahubwo biboneka yuko dukenewe
iyo musanzwe leta ati ireho kugira ngo ayihugu amerwe neza leta iri kugira ngo nyihugu amerwe neza ntibe leta cyo tuma rero leta yose cyane cyane leta iwacu mu Burundi tuzo kwibaza yuko mbega none uyu munsi ibwanisho biko birafasha jewe byafasha abanyagihugu muri rusange iyo musanzu bajya inyungu z'umuntu umwe cyangwa akagwe kamwe ziri munsi y'inyungu rusange cyo tumereje mu bantu y'ibwanisho niyo leta yogira amahoro hamwe yuva mu gihugu kubera uyu munsi hariho abantu bicwa kubera y'ibwanisho kesha usanga leta iko iragira gute harabo ivuza harabo bafata bada gupfungwa kandi retwesha uburyo kugira ngo abantu bandanye babaho cyo tumenye niba zayo ko rero turazi uko umugwi inkora bara ministre mbonye yakore bafite ibwanisho uyu munsi rero leta nibyo irabikamisha kubera
ibwanisho biva muri leta nyene
bihabwa nabamwe muri ni leta sire ntangingo ifatwa na leta mugabo arimo bamwe
bari mugabo mugabo nibaza ko umuntu yotandukanya aha umuntu yotandukanya CNDD-FDD na leta
ni umugambi twari igihugu kandi wiganziye gutwara uyu munsi nibaza yuko bagirana uyu mugambwe bari muri leta barahekeza umugambi CNDD-FDD yego kandi byo ni bihamishishwa muri kubera ntangingo nimwe irafatwa idaciye muri CNDD-FDD nimpi kwena atogwa muri namashemateka yose n'ibyo si umugambi uba uri hejuru gusumba yindi yose rero nibaza yuko nabone kuneza yabo kuneza cyacha n'igihugu ibarisho cyo mu gihugu kwera aba babihaye je bindi bishobora hindukira abo nyine hari ibanisho ikintu kibi uyu munsi uramwigabanisha ejo ahikoresha kugira ngo ikore ko nyine cyo tumenye nibaza yuko hakeneye yuko hoba gushaka cyane gose kuri leta gusumba nabandi kubera uyu munsi hamwe babandanya kubira uyu munsi ejo shaka guhinduka kuko muhaze kuzeka umwaka
wigeze kuvuga yuko ari ubwoba bwinshi gutekeye abanyagihugu mbega kubona hari amatora yegereje ejo nejo bundi ubwo bwoba mbega ntibwo tuma nk'abarundi bavuga bati iyi leta yamye dutera ubwoba ituma tugira ubwoba tudashobora guhemuka na gato ntibishobora guhinduka kubera bakabima nk'amaji kubera iyo leta bafashe nabi
iby'amatora ibya politiki kenshi biragoye cyo tuma nta bupfumu bujamo cyo tuma uyu munsi ubwo abarundi bafise birashobora gutuma bihinduka mugabo nta kibyemeza rwose bihari uyu munsi kubera birabye umunsi w'abanyagihugu bamerewe ubwoba bafise nyine batinya gushikiriza ariko umutima ingene badashaka kuvuga ibikorwa bashikira ninge yimvira nk'uyu munsi kuri umuntu yumvira radio inzamba radio humura radio tero nusasa yumvira igihe kibi gihano kiba icaha ariko umunsi ariko umunsi bamaze kuba imbohe cyane cyane zari mu gamusenzi FDD ku mitumba cyane kandi hose zitumye ubwo ku munsi rero rukora akoreshwa haba ubwaruka rwa senzi FDD eka n'indi migambwe kuri umunsi ugwaruka ni kiraro nikira bakoresha yagi abanyapolitiki kugira ngo bashye ku nyungu zabo
kwa baza kuvuga ko atari CNDD-FDD gusa n'indi migambwe za CNDD za Front de Bourgeois zose zifise ugwaruka ikoresha
none urabye meshamirano y'igwa abagati y'igwa kwa CNDD n'ugwe n'imbonye nakure bisuba ko abantu bavuye handi hano umva yuko umunsi waho gose umunsi rakwiye kugakana agatima mpembere bakabona yuko umunsi ineza yabo iri cyane cyane mu kwiteza imbere n'umugwi bigambi iterambere aho kwama bariko barashaka yuko mboza kuja mu byo kwica abandi cyangwa kuja guhohotera abandi badasangiye imigambo
François kugira ngo duherereze iki kiganiro nakahe kamwe mu hotera kugira ngo ibintu bigende neza nko mu Burundi cyane 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 hari icyizere ubona yuko no munsi leta ishobora kuvuga iti iri ku isagashi kugira ngo ishobore gukora ibyo ishoboye ngo ibyo birwanishe bivuye mu banyagihugu hanyuma amahoro asasagare iterambere isasagare
nakumvise Frank icyo nubwira cyoco nuko ubutegetsi buhari nuko mwiza njye yivuze natabidumye kuri tuke neza kubijanye n'ingene ubutegetsi buhari bwa nkuru nziza cyangwa bwa CNDD-FDD bukamisha akajagari nicyo kintu gitangaje umva bukamisha akajagari bavuga ati ibintu biparangane mugatwebwe kibandanirize tubanaye duhangama ku ngoma kuko hamwe ibyo rwanda byo ramukavuye mu banyagihugu barabona yuko kujya kuri kubesha besha abanyagihugu ijyana manipulation politique bagira ku banyagihugu ubunye urabona ko byatandukiye n'umubana w'imyaka 5 imyaka 6 cyangwa ariko ari mwisha ibintu by'imigambwe bakorana umutima w'ubukoko ibyo bintu byoba urumva ubutegetsi buriho burahangamye uhangamye mukajagari ariko twizere yuko ejo cyangwa hirya y'ejo nabajya bafite ibigwanisho bazo bisubiza abagira ibigwanisho benshi nabakiri bato agomba kubatera kamo barabe ineza yabo kuneza yabo nta muntu yakize nta muntu yabayo neza ngo nuko ari karicisha uwundi ibigwanisho ngo nuko ari karibisha ibigwanisho n'ukuri nibiteho ukwiga abifisa bisubize barabigira bisubiza cyangwa barabigire barabigegeza mugaba barabigire bashobora kuko harabagira bati nitwo bisubiza ko twava bava cyangwa dufata bakatumerera nabi mugaba barabigene iyo ngeso bayivamwe bayihebe bige biteze imbere hama leta nayo yoye gutwikira abana leta gutwikira abana leta yisubire ko ahubwo uko kwezi gufate nk'ukwezi nyene koko guhambaye iheze iterakamo abantu babifise bafise ibyo bigwanisho babigire babisubize hama na za munzi twumva ziri mu bihugu bitandukanye zihunguke igihugu tucubake n'icacu
reka duhereze iki kiganiro kuri aka kamo ka François Bizimana reka nibutse kandi yuko uri ujejwe uri mu munyamabanga
n'icegera cyo rwo ruganda rwa Radio Nzamba
nibaza ko umuntu yoyivuga gutyo yoyivuga neza gutyo urakoze neza urakoze cyane kubona unamusoye hanyuma twari kumwe kandi na Gervais nibigira ari mu runani rw'abarundi b'intungane na uko nyene wewe ngira ngo si nigeze nibesha urakoze cyane kubona mwa twitavye nkabashimiye namwe mwese mwari ko muradukurikirana nkaba ndabahaye isango yindi mu ndwiza kuwa gatanu nk'aya mango nyene mu kiganiro kizoba kigira ica 97 cya Club de la Presse.